kahakaye o ia kai wala na malie ulilie
Kaie, o ia kai wala na mali, ulili e.